Onto this now, Gauteng MEC for Finance and Economic Development, Lebogang Maile, briefed the media earlier today about the state of audit outcomes when it comes to municipalities in the province. Now, this follows last week's audit outcomes for local government presented by Audit General Tsakani Maluleke to the Portfolio Committee on Cooperative Governance and Traditional Affairs. Now, the outcome showed that only 34 of South Africa's 257 municipalities obtained clean audit. Now, our news reporter Nomzabalazo Mduga filed this package.
Kolwesibini umbhicothi zincwadi jikelele uye wachazela ikomiti yemicimbi yesebe kulawulo lwentsebenziswano nemicimbi yezekhaya ngeziphumo zobhicotho zincwadi kurhulumente wasekhaya. Ukulandela le ngxelo, umphathiswa wezezimali eRhawutini uLebogang Maile ubambe indibano noonondaba. Nalapho ethe uyayamkela le ngxelo zewachaza ngeziphumo zobhicotho zincwadi koomasipala baseRhawutini.
The Gauteng province, which is the nerve center of the South African economy, has 11 municipalities in total, of which 3 are category A, or what you know as metros. And we've got 2 district municipalities and 6 local municipalities. The overall audit outcomes has stabilized in 2022-2023 with 7 out of the 11 municipalities receiving unqualified opinion, whilst most municipalities maintain the same outcomes. As in the 2021-2022 financial year, the city of Ekurhuleni saw a regression, while the city of Tshwane registered notable improvements.
Ukuqinisekisa iziphumo ezingcono, uMayile uthi inkqubela phambili yenziwe apho umasipala baye baphanda ngenkcitho engagunyaziswanga, engekho mgaqweni, engenanzuzo kunye neyilahleko.
The number of Gauteng municipalities that submitted credible financial statements for auditing increased by 5% from 33% to 38%. This improvement is attributed to intensified reviews by senior management, internal audit audit committees by audit committees and the audit units and the Gauteng Provincial Treasury. The Gauteng Department of Cooperative Governance and Traditional Affairs and the South African Local Government Association.
Umphathiswa wephondo uthi bakholelwa ukuba nangona ezinye iziphumo zomasipala beliphondo zingafanelekanga, esithi bazimisele ukuqhubeka nokusebenza kunye neofisi yombhicothi zincwadi jikelele woMzantsi Afrika. Kwiindaba zeSoweto TV, ndingunomzabalazo Mduka eGoli.